Safi baba kwetu huyo tunamokota baba. Kiranga soka vua shati sepa baba.
Yeah.